Kubuyithemba kumalungu omphakathi wemjondolo yaseZandspruit njengoba ikhansela lihambisana ney'nhlaka ezahlukene lethula ikhishi lesobho kule ndawo namhlanje. Lokhu kuza ngemva kokubhekisisa kabanzi ngey'nkinga zobubhe ezikhungethe lomphakathi njengoba iningi labantu lidla imbuya ngothi. IZandspruit ingenye yezindawo eziyimjondolo emdala kakhulu yedolobha laseGoli futhi isihlala isikhathi eside isesimeni esingesihle njengoba umphakathi wale ndawo ukhungethwe izinkinga zokusebenzisa izidakamizwa, ubugebengu kanye nemize eholwa izingane. Ikhishi lesobho ibala abathari kulindele ukuthi ilondle izingane ezilinganiselwa ku-70 ngosuku phakathi nezinsuku.
Kubuyiswe ithemba kumphakathi waseZandspruit namhlanje njengoba ukhansela ethule ezinye zezakhiwo ezosetshenziswa njengekhishi elizophekela izingane ezihlwempu. Leli khishi kulindeleke ukuba liqale ukusebenza ekuqaleni kwenyanga ezayo, kanti izingane ezingamashumi ayisikhombisa zizokwazi ukuthola isidlo sasekuseni kanjalo nesakusihlwa phakathi neviki, kuthi ngempelasonto zithole isidlo sasemini nesakusihlwa.
I went to the school last month and I got children that are staying alone. The parents were in Limpopo and are surviving without anything to eat. So I thought I need to put my hand and assist those children because it's the future of this country. So we must always assist those young ones so that they can grow and become better people.
Kusenjalo abayingxenye yalo msebenzi babeke kanjena ngokubagqugquzele ukwenza lo msebenzi.
Sifike la last year April. Mangifika ngihamba ngidrive nje sizihambela. Bese ngikhipha ijasi izinkwanyana because abantwana siyabathanda yabona siphuma kwechurch khipha izinkwa ngibaphe. Ubone bafika abantu bebaningi wabona ukuthi uma abantu beza bebaningi kusho ukuthi kune-need yokudla kakhulu kakhulu kubona.
There's a lot of challenges esitholayo as a leadership, so esizisilethele lomqondo ukuthi siqale lento efana nale. Yeah, because sometimes people, they depend on leadership. They want in fact whenever challenge that they facing, they depend on leadership.
Le ndawo edume kakhulu ngobubha nobugebengu ingezinye yezindawo ezisemuva kakhulu ngentuthuko njengoba ukuningi okuphathelene nentuthuko ikuzwa-ke ngendaba. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseZandspruit.